pia tu amai kariati mlande ole mwanu asogole yose magrupu anzanga mafungo yose atatendi amai kutaya kumasana no bwana atakula ndalo anthu yose mwaona apa wa alikumbwe wanu nganga nganga ole mekeza ka bwana ma business man pano pa sasa ngale kwa yoti pano pa ndrama za vuta ma business man onse so alikumbwe kwanu nganga nganga bana kuno takula ndani kwa aso mafumu onse festo takula ndani pamozi mulomi kizana ni magrupu anzanga ife tiro masuka kubwira kwanu kwa aso anthu onse anditu mamau kuti mutitokozere kwa bwana kamba kuti abwana amabwera kuno kumatona pafupi pafupi ambuya alemekezeke musantaya ndawe siko mkwambere
Nisana pita kwa itana mina pitize mwambo Nimati tipasane Nikati chakwela mune kuli chirima Chakwela chirima Chirimozi Chakwela 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 Chibakera mwamba Chosa pita chosa, mungo ni chosa. Parichani papita, mungo ti atamao. Chibagera mwamba. Chosa pita chosa. Chosa pita chosa. Parichani papita. Bambu ajibimu, wera alipano. Mazuse bwana, nakunyadia.
Chibagera mwamba, chibagera mwamba. Kwacha! Kwacha! UDM! UDM! Pipi! Pipi! Ziko mukwambiri. Ole megezeka president ya twa UDM. Komanso amene muli vice president wa dziko lino la Malawi. Komanso amene mukhale Running mate pachisango chimene zibani nayi nichagwirizana mlandire ule mwanu bwana. Bwana pano panalibe program yoti inu muyima pano. Koma anthu awa amene mukuwaona panowa ndi ochokera muno mwa mfumu ankando palibe amene ukanyamula. Anenese kuti bwana sangadutse pano osatira nkhula. Bwana mumve muntimamu kuti balo anu ndiye kwawo kwa kweni a Patricia Kaliati. Anthu amene ali panowa ndi anthu amene agwira ntchito ndi olemekezeka Kaliati nthawi yawo yonse imene akhala ku MP 20 years ndipo pano anthu akwalirira Kaliati zifukwa zimene akwalirira Kaliati bwana ndi zimene lero akukomana nazo nandolo amene amagulitsa nthawi ya malemu bingu 500 pa kg pano akugulitsa 30 kwa japa kg Bwana chaka chimenechi kunali njala kuno. Chimanga, mpunga, zimene zinaperekedwa kuti awagawire anthuwa, zimagulitsidwa pansikapa. Bwana pankando pano ndi malo otchuka pankhani ya mabizinesi. Koma lero palibe chimene chikuchitika, chifukwa ndalama zimene anthu amazipeza, akali makatundu awo sakuzipeza iyayi. Mukachoka pano muoloka bridge. Bridge imeneyi anayiyamba kuimanga nthawi ya kampeni. Itangotha kampeni anasiya. Lero akufuna abweretsa azambe kutani. Bwana anthu achiyembekezo chawo ndinu ndi achakwera pa 23 kaya ndi pa 2 anthu andiwokonzeka ukavota. Bwana pano tango kuyimitsani ndikupatseni mpata kuti mwalankhule anthu wazikomo kwambiri.
Ziko mukambiri nonse moseriwa UTM 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 kwacha kwacha Ziko mukambiri achimwe ndabwera Akula kunda ba ninkani zwiri yazisanko ndi nkani ya malonjezo. Koma jo yamba ndi mafanira tokoza mfumu aja kuti zikomo mwatira ndira pano. Chimene ndai misira akulu wa bandi chitapanga ngulizano ife ndi MCP. Ndi zipani zina pamozi tilipo 9. Chizindikiro chimene nakapereka ku Meki kuti tufuna chikhale chizindikiro cha President Dr. Chakwera chinali chimene mukuchiona apa. Chitukuchiona twetu. Mbali na nkhuku, mbali na kuwala kwa UTM. Kutanga uzoka ntufeta tani tili pamodzi. Koma amayi aja anakana. Ndi ambuya akhali nawo. Pokana panane na kuti tingosankha boda mbala yekha cholinga chizindikiro cha UTM cho chisamaoneke. Ndi feta nena kuti pasavute. Chifapa mtu pata mbala baba palipo fira. Kufira kumene kundi chizindikiro cha UTM cho. Tikumvana. Amene musa kuona kuti ndi apa ndi patali mungofuna funa pamene pali tambala mumpeze nkola mukangona chapa mutu cho chizindikiro cha UTM ndi chomwecho zikumukwatu. Nkhani yazisankho nayi kuti chaka chatha tinavota koma ife sitinakhutire ndiye tinanena kuti izi mwasokoneza poyamba malamulo simunayendese bwino komanso mwapakapo zosapaka nakashanato mpakapo tipex. Ndiye tipex wawo yo ndi kuphwanya malamulo kwa ife ndapita ku koti nkukanena kuti awa asokoneza kumwamba ndi ku koti anavomereza kuti ife timanena zoona mapendo ake tikavotenso kachikena ndiye akatanyamukaka. Kuvota tukavota uku ndife choti mulungu mapemphero ano aja anayankha chifwamu mapemphera kuti mulandu uyende bwino. Lero mulandu wayenda bwino nkhani yatisalira ndife chifukwa mulungu savota amavota ndi anthu. Kukoti mulandu mmasatira miyezi 6 kapena 7. Tsiku lovota ndi limodzi abale anga muli apa. Tsiku lovota ndi lingati? Kupempha kwa ife ndi kuti pa tsiku limodzi lo mmawa tikavote madzulo tikateteze voti basi. Pempho ndi limenelo. Asabenso ulendo uno. Tikavote dziko lidzipita kutsogolo. Madandaulo mukupereka onse aja sikunokoka kwa mkando ndi dziko lonse lino. Koma mulungu yopolenga dziko la Malawi sadalenga kuti anthu feti kale odandaula. Amachula pano ena aja makamba za malemu bingu tsono amene aja anali nzwanya atu anali mamuna. Zimu waje use mundendere. Chifwa mataka ti chakuti chimakhala chiticho. Ati pesa mati chakuti. One ndi one, two ndi chani? Two. Amene omalemu bingu michunya. Ife timafuna anthu chonchicha kuti mukanena kuti tikupanga chakuti fereza ntengo ndi 500 ndi 500 osati sikulira ntengo wina sikulira ntengo wina asi ayi ulendo uno pokavota ballot paper akupikisana ndi ma president okhaokha ndipo alipo opikisana ndi atatu pa number 1 pa ballot paper pali a president Dr. Chakwera pali ndani kwina kumusiko kuliso anthu ena koma amene umusavutikane nawo ndi maina omwe ife sitikwaziwa tungoziwa apa sogolowo pa number 1 pali Dr. Chakwera kodi inu mkalasi mwana akakhapa number 1 ndiotu watani akakhapa number 1 ndiotu watani tsopano pa ballot paper munthu akakhapa number 1 watani ukuyankha tundiyo tikavote dziko lizipita kutsogolo. Tinapanga mgwirizano chifukwa cha anthu nonsenu muli pano ndi anthu ena pano palibe. Chifukwa chake ndi chani? Lamulo likuti president apeze mavoti osachepera 50%. Apeze mavoti oposa half teka la anthu amene avota. Chifukwa cha chimenecho tikachulukana ma president apo. Tigawa. Ndiye kuti tiziti chaka chino tavota. President sanapezeke 10 tikavotenso. Ziti tengera nthawi anthu amene muli pano sada kulengene mulungu kuti muzikakhalira kuvota. Pa chifukwa chimene chatamanga mgwirizano tithane nazo kamodzi zinthuzi pa mgwirizano potsogola Dr. Chakwera. Ndi chifukwa chake tili pa mgwirizano. Ndiye mukaona MCP ndi abale anu APP ndi abale anu chifatamanga tili anthu amodzi. Tiwoloke tizigwira ntchito dziko lizitu kumera. Chachiwiri malonjezo ndi omwe aja tibwereze. Poyambira fereza akhale otsika mtengo. cholinga tikololeza mbiri tikapita kunsikaso akati kuleza bwino silinga kambe za mitengo ya zinthu pamene zinthu zopalibe tiyambe kudimbako kumundako tisana kambe za nsika koma jenijeni mungwirizano mo choyambirira tufuna dziko lino likhale limodzi anthu tonse tigwirizane nsanje chitipa nkota kota mpaka na kunjinji nkota kota mpaka na kunjinji timatero kuwerenga kwachi tonsefe ndi amodzi tizigwirizana ngakhale nyimbo yafuko timati mulungu dalisani malawi sitichula boma lililonse paloka paloka timati mulungu dalisani malawi kutanthauza tonsefe ngati mtundu umodzi lero kampeni tinene zimene tikufuna kuti tikwanisa kuchita zoonanso zokhazokha osati zabodza chachiwiri munthu asabwere ndikumakunamizani kuti mukavotera wanamanena ife titsetsa chifukwa pali zinthu ziwiri zachipembedzo ndi za mtundu ena akumabwera kuno kumanena kuti ine ndimadana ndi alomwe oyambira akale ati wandandani ya pano taimwa pano ndi pakwawo komanso ineyo akazenga kuchira dzulo pompapo pantundapo pangurudi amayi awo agogo awo kuphalombewo kutanthauza kuti ana ineyo kumuzi kwawo kwina ndikuchira dzulo kwina ndikuti so ndafuna kupha alomwe mesa ndiyambirali nyumbawo tisabwere pano kumangomvera ndi bodza lomwe zimene zopanda ntchito anthu anene mfundo dziko lino takula tisakusankhana mitundu dziko lino ife takula tisakudziwana zipembedzo timangotengana kuti uyu ndi nzanga uyu ndi mʼbale wanga uyu ndimagwira ntchito limodzi lero tisayambe kufukula zinthu zonse zopanda pake tonsefe ndi mtundu umodzi asabwere pano odzatigawa tufuna dziko loti aliyense akhale nchochita ilili la malawi mumadandaula mabizinesi pano aliyense akhale nchochita mwana ku sukulu achinyamata ena ntchito ena mabizinesi azimayi ena ntchito ena mabizinesi azibambo ena ntchito ena mabizinesi antchito fenso timalipidwa bwino mabizinesi onse adziyenda bwino aliyense akhale ndi dzake dzolandira dzimachotsa ulemu koma ukhale ndi dzakwe iweyo zimene wapanga wekha apa pali anthu amene ndikuthekera apa aliyense atamati ali ndi dzake dziko lino matukuka chitukuko simungakambe zansewu tiyambire munthu kodi munthuwe ukudya katatu pa tsiku uli ndi chakudya chokwanira uli ndi chovala iweyo munthuwe chitukuko ndi munthu chifukwa olonsewu amamanga ndi ndani anthu koma yekha wadya ndi amene amakagwira ntchito chifukwa chakeolo pa saiti pamakhala mmemo ndi chifukwa pa saiti pamakhala mmemo chifukwa amafuna kuti anthu adye akagwire ntchito kupanda kudya no ntchito mabizinesi wayende bwino ngongolezi chatinanena kuti ziperekedwe posatengera chipani posatengera mtundu posatengera chigawo aliyense amene ali apa amapereka msonkho aliyense asangalale m'malai muno dziko lake ndi limenelo dziko lakuti aliyense kukacha akhale ndi chochita opita ku sukulu anawo apite dziko limenelo anthu amakhala osangalala namanena kuti kwathu ndikwabwino mboni zoti malawi ndi wabwino ndi anthu amene muli apa dziko limenelo loti anthu akusangalala aliyense ali ndi chochita mabodza mumakhala mopandamo miseje sikhalamo nsanje sikhalamo ufiti sukhalamo chifukwa aliyense amakhala ali chochita dziko limene tikulakalaka ife ndi limenelo dziko lakuti aliyense akhale ndi zochita aliyense akhale ndi zake timalemekezeka monga mmene mulungu adatilengera tikutero kuti ndi achikulire omwe tidatero kuti azaka 65 kupita kutsogolo mwezi ukata aliyense alandire lamulolo adadutsitsa kale ku palamenti kwangu osala ndikuti ndirama zizipereketwa koma samaziwa kuti ife ndirama tikazitenga kuti lero sakupereka azaka 65 mwezi chaka chimene ichi chapita ichi atayamba kale kulandira ndalama koma ndanena kale kuti mulungu atipasa mayi wina apaderadera tikavote monena kuti dziko lino lizipita kutsogolo tisataye nthawi ndi zomango ti ife koma tidazolowera chizolowezi nchachabe lero kuno anthu abwera ndi zonama iye tikulembeseni tikulembeseni kaundula wa voti wokavotera wa chaka chino cha 2020 akukapurinta uku makontrakti asayinana kale palibenso tatsekula kachiwiri palibe ndi wa chaka chatha kaundula wache mayina alimo kale zonse zili mukale chatsala pano ndi tsiku lovota akalilengeza anthu tikavote kaya ndi pa 23 juni po kaya ndi liti chonde tikapita anthu ambiri amfumu muli pano anthu wa akapite ndipo lizikatekana gulugulu osati mmodzi mmodzi tonsefe tikavote uvota nkukateteza vote lipite kutsogolo dziko ili miseundi zina tukunena pano zitidza manga chifukwa chimene zamamangira ndalama za anthu za misoko anthu ake ndiyati ndife amene tili pano misokoyo ndiyati ndipo kuno ngakhale bridge mukunenapo yakamamanga ngatama katenga anthu akulilonge kusamanga bridge imeneyo mkulagwa bridge iyo ili pankando anthu ogwira ntchito pamenepo achokere kuti kwankando chifukwa chiti kukuwa mapanga ndiyenu wake adera ku Malawi azati kuendea Malawi santhu ochokera ku Zimbabwe ya kuno kumulanja azati kuleko ndani anthu akumulanja kukakhala ntchito zachiti kukuwa kuno nkumakatenga anthu kuntchisi kuntcheu kunzuzu tikusokoneza anthu akuno athu kule kuno anthu azisamuka mplata yamuja nkumapeza malo kuno kuti ife timakhala kwa nkando pano patatukuka kuli mitengo ya mango kuno tipange juice wa pankando pano made in nkando juice tisakamulawire kuchipatalayi mulungu sadalenge kuti juice ndi wazungu wazungu azima juice ife ya Malawi ndeti zima madzi ayi chilichonse ndi choteka bolani kuikapo chani kodi mtima kusatekako ndi mdani wa dziko anthu kudya katatu pa dziko nzoteka miseuyi kuti ikonzeke nzotekanso bridge yokuti tsiku lina idzathe nzoteka bora nditikeko chani mtima choyamba chimafunika ndopanga chiganizo tikupita ku mulanje kuboma kapena kuchitakale chiganizo ndikafikako bwanji ndifunso limene limabwera koma utapanga kali chiganizo ife ngati mtundu wa Malawi tikupanga chiganizo aliyense azidya katatu pa tsiku kuyambira pa 1 January mpaka na 31 December aliyense katatu pa tsiku zoti kumene kutikafikako bwanji limene ndifunso tiyanganabe koma pana kali pano aliyense adye katatu zodya kamodzi iyayi kugona ndi njala sikusala chakudya ndi umphawi kukusiwa ndipo usiwawo sitilombera mmanja ziko lipite patsogolo popeza pano anali moni yekha timafuna titero chonde siku lovota likakwana tikavotera chakwera ziko lino zipita kutsogolo mgwirizano omanga ziko lonse ambuya kudaliseni masana abwino zikomo
pankando panalibe wiso stoko pa program napapanga na chinga kwao kwakweni anachinga kuti abwana tilankhule le imene zachitikirapo alankhula ndipo pali zikomo kwambiri pitirizani kukhala pomwepo see you there